satisfied. You got women on your mind. Have a drink, have a drive, go on and see what you can find. If your daddy's rich, take her out for a meal. If your daddy's poor, just do what you feel. Swing along the lane, do it on a train, it's fine. When the sun goes down, you can make it good and early by. When the weather is hot, we go swimming, go fishing in the sea. We're always happy, thanks for living, this is our philosophy. Sing along with us, da 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 da, say boom ba doo ba doo ba da 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 da, say boom ba doo ba doo ba da. If she's nice, bring her up front and we'll go into town. Sing along with us, da 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 da, 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 da 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 da. Da 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 da